Molweni nonke, Dr Tebelele, nkombe uyafuna ukuphosa namhlanje. Siphethe imibuzo yenu as taken from Facebook. Infazi yakhalaza indoda icama kwangoko. Kumbuzo wesibini inkonzo yasekamereni ayihambi kakuhle. Xa imithi lo sisi soloke landula ibangakwece indoda ibuya nelize. Umntu ne-anal wards for 15 years. 15 years unentsumpa empundwini. Singathini, what can we learn from all those things? Tonight at 7:30, we're taking your questions as taken from our Facebook page, Apilo Communications. See you tonight, Pumakaba TV, channel 260. Do not miss it.